sebetul dah.
Acha, Kodati quality yakho
nathi.
Kodwa lesi ngomongwane
ngithanda. Yakusiyabonga.
Oh, can you do?